no one to challenge you, my lord. When you say yes, who can say no?
Nobody.
And when you say no, who can say yes?
Oni onyo.
Now welcome to the energy. Chinke kwuo.
Chinke kwuo, kwuo,
kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo, kwuo mere gi yo ye na holum ye don ti kan ma goku na di gi sekere nwere ndidi cheku be chuku no aga za gi
oku pa ma ka oku pa mbi ni me gi papa onye chura ja no be ti mo ra ba ni danne lu no lu la du no ku pa ya na bere ni me gi onye chura ja no be kedi ma ka david onye oku pa ya da bere na gi kejiri katapọtụ wee gbagba ogolo ya asị okpukpe gị dị na ya onye chụrụ aja n'obe onye nwụrụ n'ijọ si m ụlọ abatụlụjọ onye obiọma m wee
okpukpe dị n'ime jizọs onye chụrụ aja n'obe si m ụlọ abatụlụjọ
ọgaranya ngadaga
okpukpe dị n'ime jizọs onye chụrụ aja n'obe si m ụlọ abatụlụjọ
ome ma mma ma zụrụ arụ
Thank
you, Jesus. Obema, onye obioma. Ihe tiri ka Papa Jehova. Akana ọkọ ni yuku. Onye obioma, bia nu me na aya gi, temi ye gi. Ojo bu na ya. Ihe tiri mmadu ike omume.
Onye obioma, bia nu me na aya gi, si emi ye. Ojo bu na ya.
Ihe tiri mmadu ike omume.
Onye obioma, bia nu me na aya gi, si emi ye. Ojo bu na ya. Ya no me na ya kisi emi he, odobu na la.
Oh,
ụbọchị Chinke wee cheta ya.